Few moments later.
Ama umsia jafunga au baby. Anasabu wa jafunga.
Ama jafunga.
Ah, ungekuja kwa sababu ameuliza kwa nini atusikii mlango inagongo.